Oh, 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 hey. Oh, 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 yeah. Oh, oh, yeah. A fulegi la masanga.
I humble myself before the throne of God. I humble myself before Christ Jesus, my Savior. Moya fela oxygen, honali carbon dioxide, honali carbon monoxide, honali gas, maranaki kokobecha pele ga Holy Spirit. Amen. Moya wa mudimo ke sha go bophelo. Amen. Moya wa mudimo ke sha go bophelo. Amen. Ke kokobecha pele ga bona. Ke sa bletse mantso ao. Ke kokobecha kudu pele ga molekane wa ka.
Amen.
Ke wepe. Ke morata kudu sa mona le tshe fase ba tsha ba mutsebele. Chapter 20, verse 11. Near the cross of Jesus stood his mother, his mother's sister Mary, the wife of Chopas and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother there, and the disciple whom he loved standing nearby, he said to them, "Woman, here is your son." And to the disciple, "Here is your mother." From that time on, this disciple took her into his home. Chapter 20, verse 11. Now Mary stood outside the tomb crying. As she wept, she bent over to look into the tomb and saw two angels in white, seated where Jesus' body had been, one at the head and the other at the foot. They asked her, "Woman, why are you crying?" "They have taken my Lord away," she said, "and I don't know where they have put him." At this, she turned around and saw Jesus standing there, but she did not realize that it was Jesus. He asked her, "Woman, why are you crying? Who is it you are looking for?" Thinking he was the gardener, she said, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have put him, and I will get him." Jesus said to her, "Mary." She turned towards him and cried out in Aramaic, "Rabboni," which means teacher. Jesus said, "Do not hold on to me, for I have not yet ascended to the Father. Go instead to my brothers and tell them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God." Mary Magdalene went to the disciples with the news, "I have seen the Lord," and she told them that he had said these things to her.
Le Maria mosadi wa Cleopas le Maria Magdalena. Maria ube a emi ka ntla ga lebitla a lla. Ya re a salla bjalo a inama a tlhodumela ka lebitleng. Gomme a bona baroma ba babedi ba go apara diaparo tse di tshweu ba dutse mola go be go beilwe setopo sa Jesu. Yo mongwe a le ka ditlhogong. Yo mongwe a le ka maotong. Ba mmotšiša ba re, "Mosadi o llelang?" Yena a re, "Ba tšere setopo sa morena wa ka, gomme ga ke tsebe mo ba se beilego gona." Ge a seno rialo a retologa, gomme a bona Jesu a eme moo. fela a se tseba gore ke yena. Jesu a mmotšiša a re, mosadi o reng o lla, o nyaka mang? Maria ka go gopola gore yo ke mo leta serapa a re go yena, morena ge e ba ke wena o tšere mohu mpotše mo o mmele gona gomme ke tla mo latsa. Jesu a mmitša a re, Maria. Yana a re tsologa go yena a re ka Sehebreu, ra bone ke gore Jesu a re go yena, o seke wa ntshwara ka gobane ga se shetorotologa o tate, wena e ya go bana bešo o yo ba botša gore ke rotogela go yo e le go tate le tata go bona, go yo e le go Modimo wa ka le Modimo wa bona. Ke ge Maria a ya a fihla a botša barutiwa gore o bone morena, gomme a ba a nagela tše morena a mmoditšego tšona.
Re a leboga. Amen.
Halleluja.
Mo re badileng gona re kwa ka Kriste Jesu mophuruši wa rena. Amen. Jesu o e leng go bana ba šetše a tšerwe a išitšwe ka Pilato, Jesu o e leng go bana ba šetše a swekišitšwe a botšišitšwe gore ana koe ke nnete wena ore kgoši ya maduta na. Jesu o e leng gore setšhaba se se be se re ga nametše tonki sa walela sa re hosana le gono se be se mo tlhanametše se walela se re crucify him. Jesu yena ona o ileng a bolela re ke tlo thuba thare tempelege e ka thubiwa ke tla elaga ka matšatši a mararo. Le gono Jesu yo o koteng ya sefapano, he is nailed to the cross. He is about to give in bophelo botswe ka gare ga nama ya gagwe. Jesu o e leng gore bana le di-disciples bašadi morago barutiwa ba gage, Jesu o re kwang gore gotlhe mo ba ya gona e be batho ba mo falalela ba mošala morago goba ba moetsa pele ga crosser to the other side aba a kumane batho tšhetše ba le gona ba nyaka yena Jesu. Le gono Jesu o e leng go bane o bile a ba le 72 disciples ba foforega ya ba 12 a ba ba le 3 of the closest. Le gono tee o tee koteng ya sefapano, di-disciples tša gage di motlogetše, they are nowhere to be found. Peter yena o ile ka serapeng a tšea samola a kgeila tsebe ya le go mongwe wa mašole a re watlhile di-high priest ba tlo swara Jesu a ba a fetša a tšhaba. Jesu a re ba tlogelege batho ba ga ba kganenya ke bona le nyaka nna. Ebile mo Petro a ile kgwetswa gona o mongwe wa basadi a mo lemoga a re le yo ba sepela le yena, Petro a mogana gararo a monatola his closest disciple yena yo a rileng go yena a re ke tlo tsheya kereke ya ka godimo ga gago. Le gono motlogetše ga gona Jesu yo ba ba fepa batho ba le ba bantši le gono ga ba gona ga gona mo o tshopile ga gage go na le bomme fela ba ba sa fetšeng le seatla few very few ine ba gona letsena botsimo le re botša gore bomme ba ba sepetše le Jesu go tloga motseng wa Galilee go fitlhela e lo sekišwa go fitlhela a rogaro a rwe shoko tsa ya sefapano a e rwala go fitlhela the hill of the skull hall gotsa Jesu yo bomme ba badutse ba sepela le yena ba re nyako o bona gore go diragalang ka yena, re nyako o bona gore go felela kae, re nyako o bona gore ba moiša kae. Mara bale ba be ba phela ba ena le yena ba ba be ba šiša ke letsogo la gage ba baiši ba ba fodišitšeng the woman with the issue of blood sefofura sego the man who was sitting at the well of Bethesda for 38 years ga gona bao Jesu a ba tsenetšego mehlolo ga bago go šetše bomme fela ba sepela le yena ba etsa ba lla wa tseba go na le phapano gare ga go kgapha motho wa tseba go kgapha motho o kgapha motho ka lerato o kgapha motho ka lerato watseba re tlo sepela ro sepela go le monate re looka forward to tšero ditiya mall of the north re tseba gore watseba re keng le ka re ka sebe le tšheletša go reka mara mašo a rena yo fepega ro boa re bone something sa go kwešwa maikutlo a rena monate ro boa re bone maybe batho ba bangwe ba tsebang ro boa re tlatše le thabo re refreshitše re tšhole stress mara go kgapha motho lekung la gage go felesetša motho lekung la gage ga o tsebile o goreng o sepediwa ka setu o sepediwa ka dillo
Only Musadi, Upena, Ukeri, Fishing, Unalima,
tradition. On a self what image. But what I can be there myself. Some are traumatic with fishing. I'm no key. As I got rule, I am no, and your woman no have or Munda Uyaka, Munda Nakala la Paladini. Yellow copy is a fishing if your sight to be. Some may be with Vienna. Oh, well, I don't like fishing. Why is it a fishing lap? What's my house? Or Munda Yakanka? Marautiracha. Which is a fishing Yakara lapa. Fishing plus fishing, you cross division. Because who are already fishing Japan? For only make a one staring Japan. Because the big. Garobo would like a house when I got one. Oh, my house when I got one. Marina understands as a thing. It was the big. In understands as a thing, and I'm not traveling about to the cape. Why? Or no one shall not say. Little up to the Roman so can I be just living. Who maybe is better than one? Two is better than one. Amen. It is not good for this man to be alone. I
maikarabelo a magolo kudu-kudu-kudu re dutse mo ka moka ga rena a bone bo ba lora ngwana a re ba ka ba le ngwana a setshwa nyana le nna bo maaka a ka ba ilora mara ke dile ke itlale ga ke tshwere lesea ka re ngwanaka go tsielile go tsielile gona a se ba felelwa lefatshe tswale re diate go e so nna ke go tlose matlho bo fala re a tswela pele ngwanaka re a tswela pele ke mma le phutsha bana ba lena The word of God is good for rebuking, for encouraging, for disciplining. Mosadi wa nnete kwa tlhopha Modimo. Mosadi wa nnete kwa dumelang. Wa dumelang go Modimo. Le tsoma Modimo le bolela ka mosadi ba re ke Rabeka. Mosadi o she was a beautiful woman. Ngwana a nyetsweng wa tsoma a re go nyala nna go Isaka a tlhokofetse. A gomotsa Isaka le tsoma Modimo le re Isaka o dulega a bona Rabeka o ba tlileng le yena ba re ke mosadi wa gagwe. O tsoma gore Isaka he never laid his eyes go Rabeka sa ka bona. E tla ba sona sekuwa saka se ke fitlhakalela a mmotsa a mbontsha tsela a re watsewa ke motho wa ka se mafelelo a lefase. Halleluja, amen, halleluja. Jone ba bangwe shiba ba tlhaka mo malapeng e le borabeka motho o tlale botse a sena bothata a gela dikamela metsi wa tsebang a fitlha o a bereka bana batho ga a fitlha o a tlhompha ga a fitlha gore ke na le mmatswale ke na le batswana.
Re be re no fela fela re kwa kutu kutu ka hena
Isaiah chapter 19, verse 11. Let me know what's over. Mary Magdalene, you may live up high. A house with the Papa, such as Babe Bayer. Come to Swally, who will be Babe Bayer. What about Mary Magdalene? Who will know not just was a simple team? A sight of Polisha Matu. Mary Magdalene, I am a Jesu. Are we clear at Jesu? What about the Sadu Mori? Who loves my Jesu? I'll get a come to here. Never to money such as so. And why I want a kiaya? The same baby, like I tell her, I'm not a chimatimon. Now that's what I shall let you so bra, who shall let you so bra. What's about Luke? You have one push, who shall have a rock to the Ramuana, who shall have a Ramasa Hatani, who are not just why I want to know what I'm now. As long as just why you're not in a wire, that's just why you're not what he is, that's just why you're not getting it, that's just why you're not getting it. Why? Why? Amen.